oyaw reñaw ko ramoke juanki numa cinu kiñuma ko wonno cenu maru piny wantire karkaday ko sakala pagamen tok sachiel wachako kod chal mar piny Kenya bido kakata inyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyakwar mokeo nyaka sango to gik mathoth osebedo katimore odiochieng' manyono wacho ni kimio wang'i kiyawo wang'i to gik mathoth osetimore kendo osekadhi kadipo nok iluwogi achiel kachiel to kanyo maber ka iluwogi e kopogore gi Ramogi TV wantiere karka mondo mi wakoni nyakwar mojang' weche mobedo katimore kendo wanongi gi welo man godo e studio kinyi ma kawuono oting'o jasiasa jonon siasa kachiel koda ka jalonyo weche mag telo wadabedo kae ka warangogi achiel kachiel nyakwar mojang' ni nyaka sani to gichal nade kendo piny Kenya ochung' kama chal nade mano koting'o nyakwar mojang' nitiere ng'anyo malimbo mano mag jopuonj ma pacho ka kachiel koda ka dwaro mar Raila Odinga bedo jakom mar AUC ma sirkal bende koro oseyango ni juma mabiro ka jatend piny Kenya William Ruto dhi bedo ka yawo ayanga chenro ma kampen twak no bedo nyoro kod jatend migao jatend joten migepe mano Musalia Mudavadi e kind mamoko bende madhi bedo kwa mulo kar kae obila mane omiyo achije 13 owuok oko mano mar kar twech kata oda ng'enge mano mara Gigiri police station ma Nairobi kanya kwa Ramogi Juang mano chwale dodo ching manyoro e kind weche mamoko madhi bedo ka warango mano ukinyi makawuono bel koda kanya kagiko kantire kako duelo mada miyo thulo mondo miyo moswane ukinyi makawuono karo wako gini machiegini chenro ukinyi makawuono antire kai koda CPA George Magambo Magomba aloke kino machiegini ukinyi makawuono
Chiyo maber kenda moso jowinjo waduto ma twak kodwa kawuono.
Erokamano nyaka bedo thuolo mar chopo karka. Ubiro konono siasa okinyi ma kawuono kaka chal mar piny Kenya en nyakwar mojang' kama chal an gi jalony weche mag telo ok en wendo ahinya e studio mar Ramogi TV ka wasebedo kode kata kinde mokalo Kevin Osido yawre kino machiegni.
Oyawre kendo erokamano Cleo. Wagone erokamano Nyasaye erokamano kuom thuolo machalo kama kenda moso jowinjo wabende kuonde ma gintiere gi te. Oyawre uru.
Erokamano ahinya kendo machiegni bende Ramogi TV okinyi ma kawuono chenro mar piny. Kaka machalo yako Ramogi Juang wantiere kae kod Swaleh Mohammed ma bende en jasiasa kinyi ma kawuono anonono ane chal mar piny Kenya ni Kenya rochung' kama chal nade oyawre kendo machiegni tielo ni mokwongo mar chope Ramogi TV machiegni
oyawre jowinjo wajo oyawre Cleophas amor kuom chopo mondo mi wago mbaka mar pinywa
erokamano ahinya nyako Ramogi Juang kama wantiere karka odhi chalo nade ikinde ma sirkal koro osekawo kampen mar Odinga mano mar laro komni mano mar AUC iwacho ni sani Raila Odinga wach mawacho maduong' ma bende bang' winjo sigana molosno kod Walter Nyambagani ang' wakaw thuolo mondo mi waduogi warange wach manowacho kotenore gi en weyo siasa ma pacho ka kendo koro odhigo mana siasa mag Afrika oweyo ji kamachal nade juma mokalo ka manolose siasa mar ting'o bat wadhi nenogi kosoyo wawinjane kaka Walter Nyambago losonwa siganani
Secretary for Foreign Affairs.
Kagiloso kod jofwambe log tich mar eboma ma Nairobi. Jatend migao mar weche ma oko Musalia Mudavadi okete it piny. Ni jatend piny William Ruto biro sidha yanga. Chenro mag Raila Odinga mar chako seto mbulu motegno e pinje mag Afrika. Nileo mar bedo jakom mar kuku mar tend riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Nyasi michan tim tich ariyo mar juma manyien.
On the 27th of August 2024, His Excellency President Ruto will be formally launching the candidacy of the Kenyan candidate in the name of Raila Odinga.
Mustelero ni duto setim, kendo kata kuku mosiane seto mbulu ni Odinga, osebeda kicha. Mageti mureka Mudavadi olero ni serikal, mar William Ruto ni kod budget mukwot, motengine chendo mar lombo mbulu ni Odinga, mar yudo loch,
I wish to applaud our President, His Excellency Dr. William Ruto, and his government for fully, and I repeat the word fully, endorsing and supporting the candidature of Honorable
Raila Odinga maneo nyiso ikruok mare. Bendo lero ni okang makamano dhimio tegre kod siasa mapachoka, kendo keto maino mare ne menyo maoko. Ma, umyo donde mag siasa mathurka, koro goyo negi oriti.
I'm not going to be very active in Kenyan politics henceforth as I continue now to focus my attention on the continental campaign.
Odingo sebedo kalimo Afrika madiere, tokodo mayo wokcheng, echendo marse tombolo kasani, kuku marka nyaklane. olero ni wang'e menyo imbo mar Afrika kamoselime piny Morocco kod Nigeria to bende bath Afrika no ogolo jolero moko mamien e ng'weno.
So let all the teams
join. Igeo ni twak maratipo biro metni e kindi jok madwaro lemo no. Twak mibiro pedhe tong wang' jowi ka jotelo go loso kod jopiny mag Afrika kaka yoro nyongo jolutombolo magin jotend pinje.
The candidates participate in a televised debate broadcast live to African citizens. The debate allows African citizens and other stakeholders to engage the candidates on issues they want addressed.
Kalure kod chal mar Seth Ombulu ne kom mar AUC, mane en Prime Minister machon Raila Amolo Odinga, oluni koro biro keto maino mage Seth Ombulu e imbo mar Afrika. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamano nyakura mungi juang, kendo mano sigana ma Walter Nyambaga olos no kanyo, ogone erokamano enya, kuom luwe odiochieng' manyoro. Kamwantiere karka, wuok mar Raila Odinga. E siasa mapacho kaka koro oyango ni sani oda keto maino geduto ego campaign ma bende dhi konya kanyo kod sirkal kod jogo mantiere sirkal kama ntiere karka CPA George arwaki ni machiegni iwinjo kaka Odinga loso nyaka sani ukete kama chal nade siasa mapacho kaka koro korenge wacho koro goye kimataifa koso wati koro orange continental
level otere ure ya mamalo koro ingene jakom jachir betni iwe kama yotni ma inge kake goyo gi kona midonje to idhi kama nyien ni mondo ikony jo piny oken gima yot ji mang'eny nene kosiko mane ananyonara mana ka nikech gidwa bet ni gibed rech maduong' kabisa pi moro matin to jakom teneno ka okoluor mar mondo odhi mbele an an gi yie ni gini jakom dhi yudo kech sani king'eyo kata jok mochungo moko weyo modong' bende ok pek ahinya to brand moseloso bende Afrika bende duong' but apani gima duong' loyo bedo ni nodhi chung' to koro nyocha ne osebedo confirmed kata ne jomoko paro ni odwaro gini kia ok odwar ni owacho awacha to eto nosewacho nodwaro kendo no confirm apani gima duong' kabisa ma koro lando en ni en koro odhi sudo malo oweyo siasa maka kendo be ok owacho noweye temporarily. To aparo ni supporters to nyalo mede temporary ni more bathe kanyo nikech ka weche dhi marach to bende pod wanyalo luonge. Naneno ni jakom oseketowa ma ikruok osetimo kata ka koro oweyo ma Kenya ka to oweyo ka ruedhi gi nyiri mathuon manyocha ne konye osepuonjogi osetegogi kendo oseketogi e prime positions maginyalo influence siasa mabiro biro kata yiero mabiro biro 2027 king'iye at a national level. Kendo ng'iye e gweng' ema koro ywak jomoko mor ni koro ting'o bat biro onge jomoko bende manyocha ne ong'iyo gi pondo liero e kod jakom bende ang'eno kwamo. Lakini berne to ni jakomo we kutego party ma ka party otiyo gi chik to bende wabiro nadhi maber.
Aya, erokamano. Osedo, ochal nade ka mokwongo en sirkal mwuok oko mar siro moko en thuolo moko moromo kod Musalia Mudavadi kendo gitwak kod jofwambo kumoro achiel kama Odinga osechope siasa ma pacho kae owere godo en gimoro ma ji osebedo ka luoro wacho are ne ochak wacho noda dhi chung' e lemo mara jakom mar AUC nyaka sani kawo wacho ni anabole koro adhi range Afrika mangima.
Leo erokamano kuom thuolo machalo kamae. Aparo ni ma ok en ndalo ma mokwongo ma wawinje wach mar siasa mar jakom ei Kenya kae kata ei kor gweng' kata e dalawa kae. Ng'eni kata ndalo mosebedo kochung' kaka rais bende nitiere thuolo mosenyiswa ni okodhi chung' kendo kata mana the last election ne waneno ka deputy party leaders ariyo mane en mheshimiwa Oparanya gi mheshimiwa Joho nowacho ni gin ema idhi chung' kendo ne waneno ka party golo kata mana process of a nomination of a presidential candidate ma bende nogo e gazette ma ji no apply. To bang'e waneno ka mano en gima nene okala kala kamano to miwa jatendwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga ma bang'e no presidential candidate. Koro ei kaka nanene, okapar ni gini uripo omiwa buok in terms of ka Jacom pod bade dhibedo involved and engaged in local politics ma Kenya ka.
Mm-hmm.
Anang'e ni Jacom dhibedo matekne, kato wacho en owuon ni oko dhibedo involved in local politics magwa makae, but commitment ni adieri kamae kako dhibedo e seche machalo kama tek ng'eyo. To mano nyalo mana timore ka jo party oyie ni wantiere gi katiba mar party, wan gi chike mag party, ma party mondo omi teko oti kako tiyo beyond any political personalities.
Mm-hmm.
To pok waneno ka ODM as a party otiyo kamano. Kech samori winyo nyaka kajo kata kitimo nominations. To nitiere ywak. Ni samitimo nomination to kata mna jogo mago kura magin wege party go. In terms of party members, unge ingat manendo yombo. Kendo gicha ko celebrate. To bange kichiwo certificate, to ngat manendo bonyo cha. Manendo yombo malich mabe kuro kati woro nito. Ere kaka ngani odhi mobedo nomini mar ODM as a party. Koro mago gin gik ma ka ODM nyalo deal godo. Kendo Jacom nyalo miyo instruments of governance mar party mondo tika kuri pobedi ni gitiyo. Taparo ni adiri. Kata mana jotelo masani Jacom osemiyo teko kendo osementa gimotegno ma waseneno ka nyingi mopogore opogore osemiwa, jogo ma take over from chairmanship, jogo mabedo party leaders and all that. Ka ODM nyalo tiyo kamano ma jo party omi nyaka teko, ni gima nende jo party owacho cha, ma katiba wacho ni e party oluwo kaka chik wacho, to wayie ni kamae kaka nendo timre, mano I believe ni ODM can transcend the personality mar Raila, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. But king'iye kaluwore gi kaka gik moko osegabedo katimore, to dwarore ni mondo Jacom bende oyie ni adieri an asewacho ne jo Kenya ni koro ana am a nationalist and statesman. Kina dwa bedo ambassador mar ariyo mar mondo dhi e AU o represent piny, kendo mondo represent godo jopiny. Manyiso niya, ni kata jogo ma samoro nyalo dwaro ni mondo Jacom odhi oting' badegi, gibende gimi Jacom thuolo. Kech waseng'eyo kuonde moko mabende nitiere jogo ma gin gi believe ni gin stalwarts mag political party, joteko kabisa mag party, ma kata kuonde ma Jacom ok dwa ni mondo odhi o kampeni, to sama tin chopa osechopo kanyo, kineno ka Jacom lore chopa to jiwuoro ni ah, to kara obiro ga. Omiyo jogo mabende nyalo interfere gi process machalo kama.
Mm-hmm.
Ma Kenya osekao ni mato marwa, kendo Jacom is no longer a candidate mar party, to en candidate mar piny, mabende wasewinjo ni jatelo mar Kenya William Ruto dhi launche as a launcher mar projects mang'eny. Koro Jacom ben project madhi bedo launched on Tuesday. Koro kosebedo launched kamano, to stalwarts mag party go owene Jacom bende thuolo, maka kura biro 2027 to ng'ato ogaga piny kaka en, ng'ato kik believe ni en nyaka dhi mak bade mating'e ni Cleopas.
Mm-hmm.
Tosha.
Mm-hmm.
Omiyo ka wanyalo timo kamano, to an gi yie kendo geno.
Mm-hmm.
Ni party bende nyalo grow, kendo kata jo party bende manigi confidence e ODM. Mm-hmm. Bende bro bedo gi thuolo mar mondo girelease godo Jacom odhi odeal gi gik matimre e AUC kucha ipenje moko mag Afrika, to kaka jo party mag ODM gi ODM party obed gi thuolo motegno.
Erokamano. Swali, ochal nade koruka kori ka Odinga uyudo thuolo mano mar dhi AUC, to wacho ni siasa mapachuka owere godo koro rangane matimore e Afrika mangima, en lendo mubiro ni kabuok kose ni gimoro manigeno kose oganda mathoth kose bedo ka wacho ni Odinga kik wewa ka kendwa kama ntiere karka, dibe ni kinde chopo mag jogo mane siasa gidong kich koso gibedi gi thuolo mar dhi nyime?
Cleopas managi kama dhogi olwargo mogikno ema chakogo. Oseban wheelchair ni pudhe. Koro pudhe nyaka wuothi. Mani adiri mantie makende. Raila samose dhi obedo AU chair, AUC chair. Siasa mar piny Kenya, siasa mar piny Tanzania, siasa mar piny mora mora Afrika ka, en gima koro kodonje, nikiti en koro eno gai mar Afrika. Biro nyiso ni ka idja Kenya tunya kichung kaka in. And mano kela wacho ni juturwa ni ena diri ni lokruok mar siasa biro maduong' e higa mabiro. Ma ok gimo kawa gi buok. gi yore duto Raila nyaka ne wuogi e limelight, e ler mar siasa. Bin ng'ama nitiere gimo chakogo nyaka bedi gimo gigo. To morwa no Raila tieko maber. Otieko gi heshima, otieko gi luor. O oganda mang'eny pile ka pile wacho ni ka Raila ok nyal bedo e siasa ma Kenya, to siasa ma Kenya ok nyal ringo. Mae kama koro faces manyien donjo. Remo manyien donjo. To sama mano timore, to dhi gi ji mang'eny e aora. Nyiso ni nitiere oganda mang'eny, kata mani bunge masani, mok dhi dok. Aparo ni kaber, ata malo 70, ok dhi dok. E bunge masani. To kendo wuok mar Raila siasa mar Kenya, dhi miyo jomo yier tiyo. Wang'eyo gik mang'eny, ineno thuo kuonde gi, iyudo ka governors, kogik e kinde mag campaign ten solo pesa. Kao pesa japiny, itero ne ng'ato ni dhi bichap. Kao pesa japiny, itero ne ng'ato ni dhi chung kodi. Mano dhi rumo. Omiyo we appreciate, wadoko ni Raila Amolo Odinga erokamano, kuom bedo gi chair, mar wuok mondo dhi Afrika, owe dala. Nyithindo mamoko bende koro go dala. Dhi miyo joma ni e chama mamoko, bende koro yudo thuolo mag telo ne chama ko. Aswa joma tindo. Kendo dwa gombi ni joma tindo okaw telo mag chama gite. Esa mako Raila dheni.
Raila mano tamo joma tindo okaw telo. Mako uwogi kwa kangiyud thuolo.
Adieri manitie Cleophas. Ingeni siasa ka wasebede. E kinde matin mo wasebede. Waseneno mang'eny. Nyathi matin okuga uga mitoko go wiye. Iya gi kanye. Iwuod nga. Ang'o ma in go. Mano penjo manyaka koro watieki. Esa maje duong dhi oko ni. Omiyo, odhi kelo lwasi maber na joma tindo. Kian, ando kara na joma tindo kende. Kata mana joma pod ni e higa moromo. To sebedi kiduong wigi. Telo mang'eny kawuono onge go, mabecho. Nikech wach maduong wigi. Omiyo, ananeo ni Raila odhi adhia e yu, makaber, kata mneno otieko. Mm-hmm. To chako mede ya medo bida bida oko kamano.
Aya, ero kamano swali. Ilere yo makarangeni osidoni imo na medo kachele kodaka CPA George Magomba. Kendo kantiere wach ma liekure. Kendo msale mdavadi kano loso. Kendo ntie gazet makawono. Ikwa yo jo Kenya mondo Sir Lake mara Raila Odinga. Kinde ma walose sani kithi katembui mar X. Gimose bido katane kanyo ni Ruto Raila must go. Oyo kage dhi to gidhi giduto. Mane hashtag mwusu bitoka chaka dhi nyime. Machielo na soja ni reject finance bill 2024 cha chako duogo. Chaka kichako okiupa igik mwoku manyien. Mantire karka. Jopin Kenya, mwono migichual sir maduwaro rin. Kisani gisa wachuni oyo, Raila Odinga unonjo ya sirkal. Oweo mission mag si, bedo kwa jopin kumwara chiel. Ine neka gima end phase ma sirkal e ika machielo kwa. Mwusu, usebedi kisa ebe ndi yazimio. Mane duon riwruok ma intiere godo. Ketu chung mare kama chal nade. Ikini majo Kenya. Giloso. Tukine jok magi tweet X. Kata kukine tweet gi dhuluo. Nyabedo ni gini gi expresses gi magi dhuluo. Kata gini kama chal nade. Giwacho dhok ma jok mati jibuti di winjo. Jok ma chung ma uoka. Pinje ma moko bende di bedo karkacha gi tulu manyime. Ainye maru winjo. Kirango Mauritius kachel kora kama Madagascar. Giduto kama kagintiere. Juchungi gi ke Afrika mangima. Ketu pinye Kenya kama chal nade. Ka jachung jopinyo korwako.
Kamano koro ngeni en adier Cleophas ni sani to king'iyo mbui to ji nyithindo mang'eny joma tindo mang'eny ok mor ahinya gi jakom to mbui ka be ng'eni nitie joma ichulo bende mondo
odupi
koro kanyo bende wan kaka nyikwa Ramogi ka wasome to nyaka wang'e kech ng'eni history mar jakom kaka osetiyo ne Afrika gi Kenya to bende ng'ato ok nyal wuondre ni kia. To bedo ninyo cha ne uye ni mondo giti, gi okony jatend piny masani William Ruto. Nyiego bende nitie ye kanyo. Nitie joma oku maoro ni wantie. An nitie katu siepe na mangeyo mantie Kenya kama ne wan go college. Ma wan go college kata gimweshi mwambadi kata giwandai. Bedo ninyo go donjo kata cha. Kenana na wakuru gigere kwa kabisa. Ma chale ni ena ni jaluo. Kare, wan wabere muna kawa noko. Makadwa bende yeye. Bende problem. Koro wan bende sejema wanti mbui. Narrative ni nyaka wala gijoka. Jomadu waketo narrative moro ni jakome. Ngama ingyeo. Ni Ruto senyewe. Ruto koro launche. Koro end project. nyaka gini team mar Jakom counter gi narrative machielo mar Jakom as a Pan-Africanist mo ochiwo bade piny nikech Africa pod wang'eny gi problems kabisa e migepe mopogre opogre. Koro apani mana achiel monego wang'i kanyo.
Gitime yo machala nikech kaka waneno ka gintie odiochi mayoro gi kanyo kod jal mosebedo ka konyogi weche mag mbui ka gintiere kar kanyo Pauline Njoroge mangeno ni dhi telo ni kweth machielo mantiere koro ka Azimio ma ok modhi bedo godo serikal.
Naneno ka team neno naneno nyidendi ma osebet kane wantie go Azimio kanyo. Mm-hmm. To apani nyaka koro ng'iye en international campaign. Mm-hmm. Nitie inyalo paro Ruto gi Uhuru kano okelo kata na kambi moro joka niluongo nang'o kata mana Trump in the last campaign. Mm-hmm. Ne nitie gi social media campaign ma was suspected nene jo Russia mane chulo.
Mm-hmm.
Manyalo lock opinion. Koro nitie PR experts na neno team moselosi cha ting'e ni wan kaka joluo moloyo wang'iyo ga gigi gi chien to walemo ne Jakom to ok miwa thuolo ahinya mar tiyo kanyo. An ang'eyo kata sani kipenjo jo communication mondo akwan ang'wen ma joluo manyalo change perception mar gimoro in a week gintie nanyalo kata miye nying gi sani. To koro apani ni perception nyaka waloki but bende at the same time ing'e ni mbui kaka ing'eye ahinya tinyalo galo ni piny te nie mbui.
Mm-hmm.
To adiera en ni ji mang'eny to bende onge mbui kanyo, ji mang'eny winjo redio, ji mang'eny nie puothe, ji mang'eny to job opinion gi ma Jakom pok odok piny.
Mm-hmm.
Koro ata neno ni gidhi adhia mbele
aya kamae kama gibedo kanyo ka girango kambi nene mano mar Cambridge Analytica mana ewacho nokonyo Uhuru Kenyatta kod Ruto yiero ma higa mar 2017 kod 2007 ekinde magintiere karka girakre kod paro mane mbui neyo machal nade mondo mi kik nene kaka project mabedo launched kod Ruto tich ariyo mabiro kech mane gimantiere mbui samolose sani tuwacho ni jokenya duto ni mondo mi osir lek mar Raila Odinga lokruok mar paro chakre kure osedok.
Clefas, mano en gima political strategy, inyalo luonge ni search for a sway vote. Nikech king'iyo chike masiro kaka igo kura ne Jakom mar Africa Union Commission, to japiny to vote ne onge kacha. Nikech nitiere chike manolos higa mar 2018, manyiso rules of elections ma jogi dhi tiyogo. Omiyo investment miketo weche mag mbui, social media and campaign mantiere kaka waneno ni en gimitimo mar mondo watim godo opportunity mar swaying the vote mar jok moko madhi go kuran. To in swaying the vote ni bende en mar mondo wami candidate marwa a positive profile. Nikech kura midhigo ne Jakom ok en kaka kura ma wagoye ka. Ma campaign itime rally, campaign itime ang'ono. En campaign mitimo ne Council of Ministers ma gine jogo madhigo kura. Tung'e ni Council of Ministers, mondo idonje council kacha, nyaki bed a minister of your county, of your country. Manyiso to mondo ibed minister mar country ni, nyaka bed ni jatelo mar pinyno emo appointi. Emomiyo kura ni en kura migoyo e heads of state kacha.
Mm-hmm.
Mondo koro kaja jatelo marwa oketo a positive image ni wan wa launch candidate marwa. Ma en Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. To koro it is possible ni campaign ma idhi lose gi rais mar piny moro cha possibility mar mondo onyis ng'at madhi go kura cha ni wan wase endorse candidate ma Kenya is very high. Omiyo siasa migo e mbui, investment, meeting money, to might not add a lot of value in terms of the vote midi go. Makmana ni, onyalo chiwo, in terms of political strategy again, a positive image. Nikech enji madiri ni jiteso mbui, kendo Kenya, technological advancement ma Kenya ka ni malo kabisa. Moloyo most of the countries mantire Africa kai.
Mm-hmm.
Despite of course a few of them. But king iyo koro strategy ma Kenya tiyogo, anyone wan gi gimoro ma wanyalo tiyogo de lwet waka. Ma en technology and internet and a huge youth bulge manyalo konyowa in terms of passing message ma wadwa ni mondo jopinje moko ong'e. Emma bring up the point ni tokoro ngano gini ma this way this vote e social media mm-hmm. kajo Gen Z mabende ngenye gi wacho ni wan campaign mawagoyo en mana mar simu kod pi mm-hmm. to bange to waneno ka Jacom wacho ni amaruno keturu kando matin wadwa donje serikal ka kendo wadwa ni mondo wakonyre gi serikal manyiso ni nitiere gimilongo ni winning and losing koro mar mondo jo Kenya kata mana campaign mar jotelo mar piny mar Kenya okonyre gi jo Kenya te e mbui dware ni mondo gibende gi throw in a carrot ni sama wan wadwa ni mondo konywa mondo wa win Sydney mm-hmm. to unto en angono ma wadhi miyo omiyo jogo matimo campaign mar mheshimiwa Raila Odinga e ginene e mbui dware ni mondo chak paro ni to ere kaka wadhi coin our message mondo excite nyaka jogo mawacho ni Ruto Raila must go nikech mano is a negative connotation of a message makanga to some Madagascar to bonya lowacho ni to kakoro jo Kenya emo kudwa nduguni to ere kaka koro wan wanyalo convince jogo madhi go kura on our behalf mondo ogochne omiyo en keto wa kama tech to dwarore ni mondo ka launching no timre to wange ni to AK faces mag jo Gen Z ka AK faces mag jogo manyalo stand at the back seat of the campaign mar mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nikech in campaign makata kaka ni wawinjo story ma Walter owacho, sirikal oseketo pesa malongo. Midhi nyiew godo kura samoro, midhi go godo piny, logistical issues, flights, midhi nyiewi. Dware ni mondo bende wapenyere ni to, sama watimo magite, amount maromo nadi moketne ne jogo bende magini Gen Z mawacho ni Raila, Ruto, must go. To ere kaka wadhi connive behind that message. Mondo wa begin to see Kenyans speaking from one voice. Nikech nyeni Kenya, nitie pinje moko oko kacha magima jo Kenya wacho no. E gima en adieri. To en nikech because of the profiling. Gikama Kenya uchungi globally. To en nikech Kenya stands at a very strong space. Mar convincing people mondo tim gik moko. Ne wachako M-Pesa ka kendo kata kidhie pinje maoko. Gibe gitemo kendo mar mondo gitim M-Pesa ni. Ne kaka campaign mar Gen Z ni. Kidhi Nigeria manatokeka. Another very powerful African state. Gibende giwacho ni marwani wadwa riembe kaka jo Kenya oseriembo margi. Omiyo nitiere gigo ma watimo as Kenyans ma jo pinje moko bende ng'iyo. To dware ni sirikal sama gi launch campaign, sama gitimo campaign kendo gi launch baba, to gipenyre ni to eke gigo manyalo mayo wa kura. Kech mondi yom, to chike go wacho ni kuyudo 2/3 at the initial stage, to the winner is announced. To kanitiere ties, to kendo nitie campaign migoyo among other. Zones mag Africa, mag in Southern Zone, Central Zone, Eastern Zone, kama wantiri, Western Zone, and Northern Africa. Kuro nitiri kaka wanyalo ngiyo nito, zones mage madore ni mondo wa investe. Manyiso ni nyaka, wadhi nyaka kucha, mawa pinyere nito, kawa ntegi poli njoroges, Kenya Kai, for example. To in Northern Africa, Tunisia kucha, who are the biggest drivers of internet campaign, kata technology, mabe wanyalo put our hands together with, to begin to sway the messaging. Omiyo en gima duong, to dware ni piny Kenya kika Ruto Raila must go no. Ni ena propaganda kaka waparo ni wanyalo dhi to wamusre, aye to bange, to gik moko timra tima naturally. En gima watime locally ka, but the implications are pan-Africanist and also global. Omiyo is an opportunity maber ma wantire godo, but dware ni mondo wangini to as a country, yeke win-wins mawamiyo jogo masamoro ok support campaign ma piny tire godo mondo support mheshimiwa Raila Amolo Odinga. To I'm sure ni kama gintie giwinjowa kendo gin gigo mabende gin giwegi giparo. Imagine ni as a government koro one gi what it takes. Ngeni ja piny Kenya kanyalo oro petition Addis Ababa manyalo disqualify mheshimiwa Raila Amolo Odinga. To en gimiso melela. To wasere no kata luka likae kajo penyo oro petitions. Misomo nyake bungi. To wacho ni no me loan. To loan ni pokne chule. To manudu nge dent integrity mari. To kaya ngima ngato oro. Makendo wane no kao o trend kendo kibedo jiri tuite. Manyiso ni mago ar jogo ma believe. Nigimo bedo posted no inadiri. To kuro duware ni mondo kata jo intelligence odonje. Mondo gingini to sama conversations jide mbele embui. Eke go negative aspects. Manyalo ketho neja komu. Kura, sama hiko kura ina disababa Februari.
Ero kama na inya, Kevin Osido, swali. Mbui, kwedo, chungmara, Odinga, ikinda mamoko, kama gintiere, keto chung' mare kama chal nade, kirango jomatindo, wacho ni oyo wan kae wan gi andhoga. To kamachielo ng'ama iluongo ni andhoga dwa lemo mar AUC. Chung' mar Odinga kirango weche matimore mbui gi jomatindo manisewacho ni onego bed ni yudo lemo kuonde mopogore opogore. Gine jok mantiere oko ka, to gine magidhiro kampen gi bende e yor mbui. Onego rangi yo machal nade ka Odinga ikore ne dwe manyien, e higa manyien, dwe mar ariyo?
Cleophas, adiri mantie ni onge kijana madhi go kura e AUC. Kura midhi go e AUC digo gi jomokoto mosechamo ndalo e piny. And mano miya wacho ni Raila onego dhi adhiya e AUC. To gimoro ma ginywando go Ruto gi Raila ne magiaye. Mano is wrong. Ruto en osiep Raila ma nyaka nene, irrespective of bedo gi a political divides mopogore for some bang ndalo moko. Raila bende osiep Ruto mana kamano. Omiyo kendo kichak ing'iyo nonro mar jogi, jogi nilots te nigi wuok Sudan giduto. En mar jomoko nodhi e wi got, moko nodhi e tie nam, moko bende nodhi kama plain. Gin nilots giduto. Omiyo gin owete. Owete kakonyore, tiwe wuoyi matin konyo wuoyi maduong' dhi oko. Ruto pod nitie ka, en pod ok odhi. Nikeche, nitie kombe mok nyal trust go, okinyal geno, okinyal miyo godo ng'ama tin geno. Kwa mfano, okinya kao nyathi marom koda, niketa president. An pod wiya yudhore. An aromo magibedo bunge, senator, gi governor.
Toka, hey, governor.
Magi kuonde ma an aromo rako. Mm-hmm. Okinya keta president, wiya yudhore. Anyalo bukara, alora alora piny te, piny bedo mara. Omiyo, jenizi nyaka dimos, gitigi rieko matin, dwe rokni aroka. Dhi Raila oko, dikelo hala ne Kenya. Omiyo nyako dhi adhiya. Sami pogo mamlaka mag continent mar Afrika, Raila bedo kanyo. To kamobede no, nyakango yudhie bathe moko mabeti dijuolie matin ne pinye. Omiyo kanitiere ng'ama timo kampena bila ne mbui, en koro timo gimilongo ni injustice ne Kenya mangima, ok ne Raila Odinga. Omiyo, kipacha anuwuon, siasa ma Kenya kendo osedoko siasa kendo mar osiep. Ochalo kaka koro Nairobi Club, kata Kisumu Club, osiep ni osiep ni. Mane mumio wan wadhir agenda, mar ni jodongo nyaka dhi oko. To kagidhi, to gichak manyo kombe mag continent and above, gi presidency and above. To mapiny ka, to giwewa thuolo. Omiyo dhi Raila oko, wan kaka jomatindo we support it, to wapuodhe kendo wasire kabisa. O dhi zaidi. Kendo dhi adhiya chuth, kiko chako duogi.
Aya, erokamano ahinya. Ng'eni weche thoth ema onego bed walosi. Ang' alor mar AUC no gi kanyo, ang' abiro thuolo mar losi. Ang'eni nitiere paro ma ang' ioro kae kinde mabiro gi joneno bende mosebedo ka ndikonwa e mbui mago nyakoromo gi Jwang'. Sanoda rango sigana machielo mantiere kar kae, mano mar ng'anyo mago mag jopuonj. Nikech sa ok wadhi winjo sigana molosnwa ka kod Millicent Adhiambo, to gima nyaka wang'e nyaka sani, jopuonj nobedo gi twak kod TSC, to giyango kar ka ni onge winjruok moro amora mantie kar ka. Skunde yao juma manyien tarik 26, onge jopuonj madhi donjo e klas. En ang'o madhi bedo kaka timore? Giketo chal mar somo kama chal nade? To bende kinde gi wang'e maber achiedh nade mantiere wechego mago mag tiegruok e mbalariany, weche mag university funding model manyien makoro sani kelo pogruok. Jopuonjre osekon kama timuru dhiure mbalariany kata college muluongwe, kionge fi, gochne jaod bura mari. En gimoro ma practical adieri koso oyo? Jomadongo kontie koduka wago anemba kanisani ka kutene kod chal mar somo kwanga machak gi mano mara ng'anyo mag jopuonj. To bang'e ma university funding ni ang' warange ne bang'e. Achako DCPA George.
Yeah, Cleophas, wach mar somo wano marach kabisa e thurwa ka sani. Mokwongo ka jo NAT gi jo KUPPET dwa strike. Adier an nyathi japuonj kendo ang'e ni jopuonj tiyo matek moloyo kaka wachulogi. To bende tich mar puonj to bende ok dwa nyal chulo. Kata kaponi wadwa chulo. En a very noble profession. Gik magitimo dongo kabisa moloyo. Kony magikonyogo piny ng'eny moloyo gima piny dimigi. Lakini pinywa mar Kenya to set tiyo gi jopuonj e yor marachai. Ma ta support ni nat gi kupet onego tem mondo di sirikandni mondo giyudie gima ginyalo yudo e CBA phase 2 manowachino. En mana ni kane gilando ni koro gichako ng'anyo, to naneno ka TSC Nancy Macharia be ochako wuok bang'e ni koro oseyudo pesa monyalo chako go timo gik mane gik achiel kuom gik mane moko kuom gik mane jogi dwaro. Koro kanyo bende ang'e ni gibiro chiko itgi. Lakini ng'anyo mokwongo mane onego jopuonj kuong chaknwa en mar CBC. Kech wan gi nyithindo sani matimo program mar CBC ni ma wakia koda no kore gatache pod otamo dhano winjo. Jopuonj tin mar CBC, nyithindo gikwamogo e primary school, mara and school classrooms moko nosegere secondary school, kaka nyithindo ibiro kaw kata ka giprogress ka gichako dhi e streams gi pod ji kia. Mane ng'anyo maduong' monego bedo ni wakwongo wachakogo mwa join. Tete mwa join jopuonj. Ng'anyo mar ariyo ma onego watim en mar nyithindo madhi university. Cleo nyithiwa madhi university thagre kabisa. Kendo aneno ka joka wacho ni MPs onego kony. An pok aneno MP modich moloyo an ararieda. Wan gi nyithindo sani madhi 50. Moro ka moro garambe. Arambe gini goyo e terms e gine mokadho ka. Basari. Ingeni MPs magwa mane bunge zani wigi odhi omoke wach moro ni CDF. Kapok peso bire CDF to onge paro maginyalo paro magiyudo kata magiluongo kata mana ji matek motegno e gwenge go mondo one kaka nyalo konyo nyithindo gi. Nyithindo dhi oketgi kia band 3 kia band 5 idhi chulo fees 1,300 kulugi kata medicine kata mana 1,600 ni dhi timo puonj. Oteri dhi dak Kisii. Nyithindo luongo Kisii madhi aki 1,000. Kuma gidhi dake wakia. Ng'enyne apani gidhi dake gweng'. Moko gin nyithindo manyiri ma johigni 17, 18. Gik ma ja Kisii dhi timo ka nyathini odake jikonde Kisii wakia. Wakitaketa Lamu. To pok aneno mbunge kata manyanza. Tom Nyamita kende ma janeno koluongogi. Mubet kodgi piny kata mo adres kaka gidhi. Koro maendi en emergency monego wan kaka jotelo. Watem piyo piyo kabisa. Mondo wanene to nyithindo gidhi kanye, gidhi soma ng'o. Kech kata courses moko moluong gie. Nyithindo kadho, oluongi odhi timo gimoro mabende kotieko bang 4 years. Kata en okia tich monego ndike.
To bende iparo ni kinde kaka jopiny osebedo kalieko kata jotelo ni omenda masiro somo monywando ka CDF kod bazari mamoko mantiere. Oket gik moro achiel mondo somo beda beda manengo ne yot ne jopuonjre duto.
Mano nego tim tingeni mabende makoro sani jotelo sani tingrego mane mi emichulo go sangwena. Ni kitegno to nyathini miyo basari to kipinga to ini nyingi igolo. Koro kapo ni nyalo riwe to ber. Basari gi nochaki nikech central pesa mane wuok ga e sirikal mamalo ne ok chopie pinje moko moloyo jok mane pingo. Ingeni wan kata gi infrastructure funds e sirikal masani. Kanyo chane machogu obiro gwenu. Tobolo kata 18 million. Mingero go school. Dichier. To kapoko biro. To koyodi. Mati tenena pesa wa mawanu wa golo. Koro odhi uketu pesa mangeny. Elwete jotelo. Kinya loriwe. To binde konya konya. Lakini niti MP smoko. Mabende okose rito. Nigigo mondo rewu. Kithi ngiyo kata MP malego usonga last year. Na odhi uketapite gijopu unji gijonyuolo. Magi winjiri kaka gipogo basari. Kaka gipogo. Pesa maja nyuol chulo to gi capitation. Muroni osetimu kamano, Bondo, Dr. Chando osetimu kamano. Koro MP bende kawie tiyo. Toko chuno nyako riti nyaka chingno reu basari. Kodi nyithindo nyalo yudo kaka this school. Lakini adwa wacho bende, nijupunji bende nyaka tangi jok magi yero. Matelo negi katamana, NAT giri.
Union.
Kejingine jo, kata jo NAT wa masani gi. Gine mane kane ching mane okungo Oland Ruto to ne gise gichalo jama nyako misero ma ingere ni to osegonyo rinda. Koro ingeni kidhi bet mabechi yot to gimi nyalo konyogo jogi bende onge. Koro wayier jok ma chunygi nyalo ng'ich mane chalo kaka Adongo Adeyagiri to jopuonj ng'eny manyalo timo gigi. Ok ni yiero ng'ato nikech eno nyalo golo pesa e supermarket ne moro omigo.
Erokamano sipie George. Magomo elere yo makare. Osido. Yoro na gomba kagija puonj moro. Kane wai kure ni chenro. Tukona penye ni bedhi ya nganyo. okanga wach nyinge nikech en owacho nokodhi e ng'anyo skul nyaka yaw to nitie pogruok kind japuonj mano mondik kod sirkal mane gi TSC number to nitie private school to nitie machalo ni public school. Udogo wacho ni riwruok masani kata luong ng'anyo en mawethweth opogore gi kinde mane sosio nitiere makano wacho ni ng'anyo nitiere en ng'anyo ma kata sirkal bende nyalo winjo. Dipime e yo machal nade ni kinde to chopo ndi jopuonjre madhi e form 4 ndi mago matimo penj mopogore opogore kama gintiere karka higa manyien ka bende nitiere chenro mamoko mag CBC monego bende dhi nyime. Ochan e yo machal nade nikech sani kore wacho ni koko winjgi wan mana gi kinyi kende mondo mi wane gik manya timore ka kaka inya romo gi jatend piny weekend nikech gi jodonjo ga state house ka oganda kia to giwuok gi resolutions magi mopogore opogore. Oteme nade?
Cleophas, wan gi chandruok maduong'. To en gima wasebedo ka wawacho jogo mantiere governance mag services ma key kendo mako kaka mag education kata somo. To seche ma wachope ni dware ni mondo koro wabed gi gima nyalo luongo ni romo mag galamoro e weche mag somo. A National Conference on Education. To kanene jatelo mar piny odonjo Mheshimiwa Ruto, noketo gimoro maniluongo ni Presidential Party on Education. To party ni ne nitiere gi gik mang'eny manene oripo bed ni ginono. Cleophas, shida manitie en ni ang'ono momiyo sirikal ok dwa winjo japiny kata through institutions gi instruments ma en owegi emoketo kaka koro mar Presidential Party. Ng'eni ni Presidential Party ni nong'iyo nyaka weche mag CBAs, commitments mag sirikal in fulfillment mag weche mag CBA, nong'iyo nyaka education funding, nyaka mag universities, weche mag CBC nowach kacha. To en party manene at the onset ne waparo ni en a positive goodwill kendo en gima long'o ma jatelo mar piny notimo. To Cleophas, shida nitiere nikech ng'eny gigo manondik as recommendations ok wane katimore. To nikech jopiny nobedo consulted, jopuonj nomi thuolo moloso, ji tetetetete mantiere stakeholders, kata mana jogo manigi private institutions, bende nomi thuolo moloso, jogo manie public nomi thuolo moloso. Pile pile waneno kata kanene watieko Kenya National Drama Festivals, mana odiochienge matin mokalo, kata nyithindo manene loso plays kacha. Negi loso place based on experience margi e school kacha. Moko ne beyo, moko bende ok ne beyo. Manyiso ni koro, ma ok beyo gi, timiyo serikal as a challenge to improve them. To ok waneka nitiere commitment mar serikal. To kata kinyiyo, vetting of cabinet secretary mar education. Kata ngat mimiyo ni mae koro e jatelo madhi telo e weche mag somo. Simple technical questions kakinyalo run a ministry mar education tamo ng'ato duoko. To jabunge majapiny omiteko mondo dhi obed kacha as a representative both in bunge and also a kamati miluongo ni education committee. Ok nyal paro kaka George wacho ni jere wabunge wabe nyaka bed gi wich. Samoro wich onge Cleophas. Kech sami bet kacha to komii nomini, nikech kin bende penjo miloso ahead of time ma nomini biro. Ang'ono momiyo kibed gi context mar thagruok ma jo Kenya nitiere godo mondo ipenj godo penjo manyalo miyo imiyo opportunity mar nomini ni thuolo mar mondo duok vision mare gi kaka odhi tatua chandruok ma jo Kenya nitiere godo kendo sector mar education. To kwane kamago timore. Omiyo wantiere gi opportunity sani kaluwore gi challenges ma wantiere godo mar mondo sirikal bende owuog motegno especially e buok ma wayudo mag ng'anyo kaka koro miwachogi. Wadwa ni mondo sirikal o-communicate effectively. Olos gi jopuonj, olos gi jotend skundegi, olos nyaka gi students, learners mantiere skundegi be mondo o-feel the confidence ni wan gi jatelo manyalo loso kendo jogo motelo ne somo bende gin gi thuolo ma ginyalo timo godo mondo somo obed motegno kendo dhi mbele maber.
Erokamano ahinya. Kapok akaw yueyo swali, en thuolo mantiere godo mag tieko ng'anyo gi duto. Ipenjo kanyo ni jopuonj ramo ni ng'anyo ni eyo kende minyalo luw mondo mi owinji.
Cleophas, ng'at moro amora ma japuonj nyaka ng'e ni tich motiyono en luong. Puonj en luong. And ng'ama luongi, onego bed ni tiyo makati denyo titi atiya. Kati ol titi atiya. Nikech nitiere chudo bang' tich matek. Sami dwa ng'anyo ni okidhi e klas, to ibi na parent. Dhi chalo gi nyathini nade. Sami dwa ng'anyo ni okidhi e klas, to nyathini dhi bedo dala ma ok osomo. Gi sani nyithindo, masani kaka chalo. Iparo ni gidhi donjo okang' mane. Omiyo an awacho ni ng'anyo mar jopuonj ok onego bed. Ka nitiere wach monego bed ni wach e kind japuonj gi sirikal, to gimany yo ma nyangafu minyalo wachego. Ng'anyo ok nyal loso gimoro amora.
Imanye yo machal nade? Gi TSC koso ng'ama onego bed ni losogo ka?
Japuonj noyiero jatende mondo bed ne NAT, oyiero jatende mondo bed ne KUPET. Shida biro namba achiel nikech japuonj jatende osedonjo e siasa. Iwinjo kanyo? Japuonj jatende osedonjo e siasa. To japuonj kosewe tije mochako donjo e siasa. Ok obi timo siasa e galamoro lakini osimi chini chini. Ng'ato moro siawe ni dhi ung'any ne ng'ano. Ng'ato moro siawe ni giru node kahinya. Tiburuma. Iwinjo? Ok ober ahinya gi piny.
Swale, ada penji penjo machielo ka. Ka Nyasaye oyawo ni thuolo may bedo jaod bura. Diti e thuolo mar tam achiel kionge osara. O kata tam achiel bor, mano higni abich. Wakidi kata tam mar skul dweche ang'wen maonge osara. Kata osara matin mokinya bedo kanyo gi thuolo mar timo gigi mang'eny. Nikech giloso wi osara kende. Giloso nyaka lwasi mar tich. Giwacho ka ni nitiere insurance moko migi mag gin comprehensive. Nitie gik moko motenore kod ngima jopuonje mantiere kacha monego bed ni irango e yo makare. Ka yudo thuolo kata mibedo jaod bura, didhi dweche adi maonge osara, kata osara ni kong'adi, dibede yo machal nade?
Onge japuonj mok mi osara e Kenya ka.
Imiyogi osara to ywak maduong' en ni ngimagi ok nikare.
Ariyo ne mano. Onge ng'ama nyalo dak, manyalo tiyo maonge osara. Japuonj katiyo, to ti kong'eyo hali mar piny emotiyo neno. We must live, nyaka wadagi kaluwore gi kiwango marwa. Kumane pesa nyalo wuoke no oseriembi modok dala. Finance Bill 2024. Ne nitie ushuru mano ket kanyo. Ma nyalo dhi konyo nyaka somo jopuonj. I mean somo mar nyithindo. Sani eki an dawach ni jaod bura ka jaod bura. Omanyie yo machielo nikech noseyiere kaka jatend gweng'no. Madomany ko kata na dona moro. Madomany ko kata na jo sir somo ma private magiwegi mondo konyre gi sirikal. Sirikal kende ok dinyal. Nikech kidwa keto sirikal kende donyal, to mano wadhi riambo. Omiyo kuom mano, jotend jopuonj obed piny. Komiti mar puonj, mar jopuonj, mar somo, od bura. Be mondo obed piny, gi jatend jopuonj, Minister of Education. Then the three sectors, the three heads, okel kamoro achiel, then giyud konyruok ne japuonj. Ng'anje puonjo kochakore sirikand Ruto ni kende. Ipuonjo sibedo ka ng'anyo higni gi duto. Moko do wach ni koro mar Ruto ni marach. To CBA gi, kineno ne 2021 na ken 2021. Megi wuoye ni. No ken CBA mar Ruto manu keto. Mane gi donje gi Ruto. Omiyo piny oliero kamarach. Giwe awaya gidhi adhiya mos. Koyudore ti bro megi. Giyeye gidogo na nyithindwa sikul.
CPA George. Ndabere kimoro kapok kakao yuwe masaya.
Ngini mama moro pende waliko kanya ni Dr. Nancy Macharia. Kao kinganyo to mama cha kusudi. Wiye tek.
Mabuoke kwa makoro treasury gole 30 billion.
Neno kabuok manu kuhoke ni kakoro kigolo pesa. Koro wanti ngi penj mabini gikmuni kubidi manomo. Bende oktimre. To katiba mamano kosani bende uye ni inyalo nganyo. Ike jakshwa niti jomati uji gitoku kabutu mako kinganyo. To ginyalo ti kana mna jawa ma wainde mondiko ji ndo Nairobi ka kifuolo to ngadu msati koro nganyo ema e tool ma koro jopuonj dongo koro apa ni jopuonj ka nganyo to bende okrach lakini nganyo bende gi nganyo kaka jopuonj ingeni ti jopuonj moko machwado nyaka nyithindo madhi timo penj form 4 koro yudi ni dhi school ni dhi somo tero ka japuonje mose kausuto lawye gi kor gweng koro mage mamondo jopuonj kik tim ng'anyo nitie nyaka Amerika, nyaka Yugoslavia, nyaka kure. Gisom kaka itime e yo mamuol, mi withdraw labor to negotiate to sudo.
Aya, erokamano ahinya. Osedang' aduogi bang' ote ma kama, ang' oduogo mondo wakaw paro mamoko bende nyakoro moyo juang ka sani. Wakaw yuyo masani sa osakal dakika ang'wen tok sa ariyo mar okinyi. Kikidi mabor.
Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Chambiki ya fieta, nilianza kucheza mimi na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Sahi nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana, nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapito na pia nitaendeleza mambo mengine zangu.
Win big in seconds. Avietiashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changafikia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428.
Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Going, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Tumekuja kwa ubaya, tumekuja na mafom deadly, deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio.
Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke
Hot 96.
Jipange na view sasa, imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa.
Jipange ushinde na view sasa.
Bonyeza star 487 star 3 hash na uweke 50 bob 2 au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na view sasa. Weka 50 bob 2 na uende ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni tatu.
Shinda mamilioni, mamilioni.
Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 000130.
Enango, mumi oweche kime hero beti boko na jeruna. Adir, angeni iyo ang mara chahinya kata kamano. Adwani nge maberi nipo katek lagi nyako ni sarak. Hey, nyako, maunune no kaini. Mulu ongo ni jao joka gil, bende jakuo. Nyako ni bendo se ponjo nyatine matin kaka eno nego kwel.
Amri!
Wakelulu chenro mar tiedero.
Cities
sen Kenya Freddy Hafune papa
kame yude mor maru wende magrumba kukilni kod ninja the entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo cathedral eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma Chiengeso kangeso, chakre sa parga chel ginuso diambo. Nyaka sa chelu tieno, mana Eramogi TV, en moro mochuere.
Ya koromo ke juang cheno maru piny di nyime kar kae ka thuolo mar mondo mi waranga ne ote mo kare adek ma bende sebedo kuoro kar ka ka to bang'e ngwa di nyime kod twak kama warang nie ntie ote mo rachiel mantiere kar ka ma wadaranga ne nyokoromo ke juang nyaka sani ka to bang'e aduoge e twak ntiere ote mano donje Facebook mara SMS line wa ma en ade adek auchiel nono sugu ja katolo wachira mogi TV oyaure uru kanyo ma en sugu ja katolo anto di jakome UC no ok mora ahinya nikech en emomiyo sirkand sirkand Kenya ni tiyo maber sama jakomo onge ga to jogi nyanyasa wa lakini mabuse mapondo ka to jorit jorit mane rito gi ne ong'eyo wuok gi giwe kuondo ji gi gidwa mana manyo jogo mane polise go obedie kabisa Aya, mane paro mantiere karakanyo. Weche magu mabuse kibende mwadhiye nyo koro mwge juang. Kasa nindi kono wakarakaye. Kangaro se wacho ni mauchie ngriyako. Jako kise amose jolonya. Inya katia studio nenogi kenda mor. Inya kendo ayye kod kaka. Migusi George Magomba. Oyango kendo fono weche go. Eyo makare. Ntire kama no jona. Mano uchie ngriyako. Jako kise. Ero kama na inya. Mano ja mtani.
Aya. Oho ni pini.
Mama uko bende njie. Wati kono kwa kikono njimono mio unenigu kinyika ichopo. Aya, usede leo. Aya, kone jo rarieda. Uyoma. Ubilkar kai. Mama uko puntire kanya kura mwagijua kwa kalo eote mano mare SMS. Ruta tiyo chie mwacho kamae. Anakuwedo nganyo mano marju puonji. Giwo gi sirkal owinjduach gi somo no sayudo ngikruok e tam mar ariyo nikech weche mag oula ka gichako gidonje ng'anyo kendo e third term ni luoro nitiere ni kara ka syllabus gidhi tieko koro jopuonjo ne ane kaka jopuonjre onene jopuonjre huruma penjo en ni jopuonje no chako ng'anyo chon to pok ne duach yo chopo kare bende gineno ka ng'anyo en gino madhi nyago lemo kosen mana mar ketho saa aluo to akano moja ina kwero kamana ahinya Joseph Mwai wacho ni Ruto to chanda jo Kenya kati cho inge to wachi wachi obukono wakona Ochieng Palma wacho ni nyisa swali ni owek bayo ne japuonj wach gima temo wacho en ni ose tim mang'eny to sirkal okwinj wach Haya, Ochieng Palma urini chopo ya makare. George Richman Ubiero, wacho ni ene tuwakai, kendo luo tuwake nbende, oriwore giparo manu maru Ochieng Palma, aero kama nomundi woda, ruwea, nikawa wacho na semu lechendo kakapele ntire kabondo, misambi. Aero kama anu jaote Millicent, kawuk mweru panda siya county, ntire kodwe chendo karaka. Wachopo kama wadarango, sigana manu manu timore kanyo, aluora mara, Westlands bure Nairobi apisas gine omaki kendo itudogi kod weyo thuolo achije apar kod adek mago muting'o jal ma itudo kod nek mano mara jok manentiere maringre gino kwany kware bure Nairobi ka uketogi kama chal nade thuolo nitiere mar timo nonro obila ochopo kama koro itudogi magi weche mantiere doho Angeni okwada gedo iri ya yenye ni kechido onegu beni golo ngeto margi. Domana paro mawie achako ni CPA George. Kairango gi mana chel kachel. Tesedo bila mano magigiri. Wachene kama chel kuondegu mwenegu beni nigeri ita mama aloa yenye. To jopinje mawa kwa pagari uwok. Geja Kenya chel mangibura mapek ma tudekod lal mangima jumethoth.
Yeah. So Cleo Kenya kado nina nukakura mila ngenye kabisa. Nikech one last time mane jiupondo committee to attend prisons ne okwa mondo gwetao kata noa no kawa accountability to manyoro majogi ne ji apar gi gangwen including serial killer miwacho no nego nyiri mang'eny kama jajande eto wuok tere ng'a mosewe tich koro mako polise gi okoromo jatend prison masani onego bende ogine osomie wachni ka en gi oko kapodi non keche na mila to mara reo ato kang okalony gi weche mag obila to ng'a monego ji kayole titero gi giri nani koro ka bende mako dhoga samoro ni chal mana ka gima gigi te to tim mana mondo gol ng'acha nikech bwana cha ka nomake to jo Kenya mang'eny bende nochich ka ging'iye to ok ne giyie ni en ng'a monego joka ng'eny nyiri ka ne chalo jok mane oneg gika kore gini nyiri bende wakia but ne chalo gima ne oneg kamoro to dhi okel kwari although nyaka go mos ne jo dalawa jo asembo ma Kabondo medho kasiburu kech achiel kuom nyarwa noyud kanyo kendo pod ginono kaka ginyalo yike lakini story ni kang'iye maduog ang'iyo gi chien serial killer ne nyalo bedo nonego jomoko to kwari cha to noting'o nyaka joma ne olal e ndalo mag ng'anyo an aneno ni bwana cha dang nobedi en ogole agola kirieko mondo wach story no mondo negi
erokamano ang'eyo sido marokota ko lweche mag obila ng'eni nitiere tipo nyakoromo gi jogo mantiere kanyo ka gintiere e jela mag obila makamago ei doho mano mane otimo odiochieng' manyoro mano osigana mabende ang'wed thuolo maneno pichni go achiel kachiel kanyo ka wadhi nyime kod paro mag jolony man godo e studio kawuono
Lofas ma ok en ranyisi maber to ok en gima ber nikech weche mag security and insecurity e pinywa ma Kenya kae gin gik ma osebedo ka chando jo Kenya mang'eny to again kaka sirikal osebedo ka deal gi weche gi ng'enyne ok wane ka nitiere gima nyalo luongo ni accountability malong'o kata ne jogo momaki to kachopo kama koro kamotweye ji ema wanyalo neno ka iyawo malich ma jogo ma are suspects kalo to penjo manyalo bete en ni to koro security mar witnesses kata security mar jogo ma bende oseloso e weche machalo kamagi momiyo jogi nitiere e jela nyalo bedo machalo nadi. Omiyo kama wachope ni dware ni mondo wane ka ji kao individual and personal responsibility. The mako polise kendo keto gi e court ok wane ka en gima nyalo stop. Kech mabe ok en the first time. Magima timore kamae, magima chalo kama timore. Omiyo precedences mosebetie. Ere kaka wasekao jogo ma are suspected to be part of this process. To kiwinjo propaganda kata weche mang'eny mabende wachre, to chal ka gima weche mag yuto kata mag pesa. To king'iyo oko ka pile pile, wan gi traffic police, mako ji, most of them gin jok maluwo chik, kendo gino ndiko ni karatase moriko bed nondiko to nyisi ni yudo thuolo to dhi e court. To ng'enyne bende gin jogo mimako to kichopo kacha, to gimomiyo maki be oseloki. Wanye nyaka gi cases maji report magindik nyaka OB to kochopo kama koro jogo moripo bed ni timo nonro e cases gi to cases go oloki ng'enyne jogo bende mantiere gi pesa okwane ka kaka cases ki itimo ok nyal chiwo confidence ne japiny e yore ma kaka the general police service nyaka mag prisons oripo bed ni tiyo omiyo ma again en a wake up call marwa mar mondo wang'e ni to mokwongo jogo ma jo Kenya omiyo teko mondo orit jogo momak ere kaka oritgi ere kaka itimo negi accountability to bende gibende gi take personal responsibility e gigo matimore kamae bende wantire gi spaces ma security of witnesses mag cases machalo kamagi families kaka mag jogo mane kijana ni wacho ni nonego sama koro ringo makoro samoro polise manye to ok nyal yude bende jogi have they been secured are they protected ere kaka arita margi kata kunde magintiere chalo omiyo en gima anyalo wacho ni anobuoga seriously to nyiso wa ni nitiere there are some underlying issues. Kech kingiyo protocol mar police en gima okinyala nyala gima chalo kama okuripo bed ni timore. Kech kingiyo kaka telo mag police opangi from the moment ma ngato donje cell, ngato donje prison, ngato samoro pod nitiere waiting bay kacha. Gin gik ma opang e yo malongo. Ma ngato ok nyal kalo nodhi to ng'ama luwe kia kata ng'ama ni e buoye manindo timone handing over. Sama ne jogi ngano ma was in charge. To ne o take over from who. To ere kaka conversations gitimre e ijela kanyo kate gigiri police station. Omiyo mokwongo en ni jatelo mar police oripo bedni loso gi jo Kenya kendo pimono wagimomiyo ma timre. To jatelo mar prisons oripo bedni wachono wagimomiyo ma timre. Paro na gimoro milungo ni prison break. Looking in your season, much a local man to be there. Yenji, Maparoni, your Kenya, do any Mondoangi Kakawa was a kiwa, Katakundi, Mawakiti, Jogo, Momach.
Erokamana, Enya, Swale, and Kamorumi, Yeroni, Rita Kuyon, who be dear, Kang Mamalo. Watch an Karobila, Katarasendo Bila, Koremolo, Kore crime scene. Kendokanya Mapuru, Chakiti, Menondro, Yo, Woman, a chill. Mabati, again, Mamalo, Mwacho, Ne, Nongadi, and Ponon Kanyman, you walk. Kanyo eni gima nonga chon nikech nyaka gi kal nyiso nango ikindi magi bede timore kar kae mana mapiyo kapok wadiyo machelo kwatieko
Cleophas magi duto timore nikech hero mar pesa and incompetency e tich bao kepondo mokwongo e cell mar police we prison cell mar police to kende yoro ni sama jogi pondo nyako bed mana chich motimo gimiluongo ni capital offense. Offense maduong'i mogik. Yande ne moro pondo Mudhaiga. Police station poko tiku higa no yude ngong no nego.
Osiepne moro Amerika.
No nego osiepne moro Amerika hoko mar Kenya. Mayude mana karibu ngong kucho. Kendo sani mucha kunego dano machalo kod ma chako pondo. Umeyo aneno ni koso bedo gilony tiji ema kelo kod ma. Ariyo, dhano maja Kenya sani okete pache ni odwa loso pesa kod nyawadgi. Maka ngato kelo ni sendi matin. To mani kao sa chicha okine kagimoro. Majukumu mari jo Kenya sebedo malo. To ne police, gicha no pango maber. Maka aber. To chakre achaka Inspector General of Police, kadonja donja piny nyaka constable mane rito geto ne kodhi dala nikech okinya yudo ka dhana bila janyalo pondo ni constable mung'e dilno wa giloka kabiro piny e tie aora ka okonyal bedo ni constable emano initiate dilno to nyaka yudi kero ni jatelo moro e sirikal bende ng'e wachni omiyo kwach kij nyaka tim nondro maber sawasawa. Sani ja Kenya ngimane ni kama rach nikech ka dhano 13 machiel kuom gi en ng'ama osenego dhano tanga wuoyo.
Milieko.
Milieko. Nosenego. Ni oko. Jo Kenya ok ni kama ber ahinya.
Mikoro mojong paro pozos mediko no adongi tulo madakika adek kende da tieko twak makae. Sigana machielo ma Crispin Oloso okodhi tuge karka. To mano kotenre koda Thecho Oko, Gavana Kawira Mwangaza. Moka entielo mokuongo. Doho direse koso dikete kama chal nade. Chal kagima senators wacho ni wan waol. waol girese kinde duto. Kinde chupo mokoro tayane osim. To osimi mana utieno. Mano kagi ntiere senate karkacha. CPO Georgia chako dikendo kawa ntiere karka. Wacho maru Mwangaza. Ochopo kama chal nade. Kaki tiyo kodo MCS ka. Nikeche MCS mendo wacho ntiere lwet state house. Eficho oko mara Kawira Mwangaza.
Cleophas governor nga maduong ma seche midwa thiche to nyaka state house bedie kata mana kanja ne
okunegoni agola
kata kane ito emo thiche deputy governor mara masiaya mabende jakuwa na wadu wa CPA Oduol ebende uneno kaluet state house emanorese kata kamano podi zane ya wei mateko tamedonje ufise ochama masaru iwe yoko koro Mwangaza nito seche moko magimomiyo swale tingo batu beza moro krati jopinza moro yaro nga moku nyala ngini mama neno yare nikeche nija ya alo mutegno to kendo eni gi TV koro jinaene kaka wana no Cleophas pele Koro gi radio.
Ok, tere na diki sumutu.
So gi radio bende, radio ne bende ji winjo. Lakini kineno gik mo tich motame ng'enyne, en odhi oketo chuore mbele zaidi, to en basic HR things. Yero ji, oto riembo ji e tich. Although, tijwa mar riembe, mar impeachment ni bende, joma mine, bende yotie ne Senate gi bunge eno deal go moloyo joma chuo. Koro kanyo bende apano ni kolosi. To wang' ni taneno ni koto nego we mondo odhi oywe. Nikech tich osetame, winjre gi joka. Nitie MCS, nitie kaka inyalo dol. Kech MCS giteto keto governor, balatage sianda governors, ma governors ok ywe. To inyalo winjre gi governors moko mondo ne kaka gi deal gi MCS counties gi. Koro mano kosetame, tingeno kobi konyo jomeru. Koro kot to samoro nyalo konye Wambora ne kot okonyo ding'wen. Ma kendo jopiny ochako yiero kendo. Koro waket wang'wa, lakini ok en gima ber.
Ay, erokamano. Kivyo nasedo mana mapiyo koche gikona ka ni kinde osirumo ne ubeni wawuok.
Aparo ni wach mar gavana ma Meru ni, to koro dware ni wadhi e katiba. Ma ber katiba en nomiyo waji milungo ni Article 192. Ma jatelo mar piny omi thuolo mar mondo dissolve godo county. To dissolution mar county king'iyo County Governments Act, section milongo ni section 123 aparo, miyo japiny mora mora thuolo mar mondo ndik petition. To en petition ma kama koro wasechope ni kodhi e Senate, to chal kagima dhi kalo. Omiyo dware ni kata ka court osemiyo governor reprieve mar some days, to ng'e ni koro service delivery gi confidence mar japiny manogone kura samoro koro onge. To bende wang'e ni kaluwore gi weche mag NADCO, waseneno certain processes mag impeachments mag governors, to wan kaka ng'ama deal gi devolution, samoro cases mamiyo governor bedo impeached bende do not meet the threshold of an impeachment. Omiyo samoro koro wang'iyo ni which one is the other hidden hand. State House ni be ng'ano mantie State House mapile pile, kobed Siaya to State House, kobed Meru lwet State House, kobed Homabay sani wacho ni imanyo Deputy President Homabay State House, en ng'ano e State House ka mabende interfere gi service delivery gi kaka devolution oripo bed ni tiyo. Omiyo nitie weche mang'eny Cleophas minyalo wache wach mar impeachments mar governors. To wang'e bende ni chik mar impeachment mar governor bende onge. Emomiyo kata ka governor bedo impeached kawuono kendo kinyo chako odok. To gima mora en ni as devolution stakeholders waseketo e Senate kacha nitiere bill sani mabro keto certain thresholds ma oripo bed ni ng'eyo ka governor pok othich oko. To aparo ni mar Meru ni to koro wachopo kama koro dware ni lwet State House mantie State House nomiye kaka wanyalo dissolve godo Meru County mondo jo Meru te podoge yero. Kwen gima tek nikech kata mana IEBC bende koro waonge go.
Podo onge. Mane yo manyalo konyo swali? Kose pacho nare weche mag thich oko Kawira Mwangaza?
Wach mar thich oko Kawira Mwangaza inyo jo
Meru. E Homabay.
Homabay. Angena ngiyo gi Homabay nikech Homabay e dalawa. Inyo jo Meru kabisa. And MCA mora mora mago kura ni mondo governor Kawira Mwangaza di dala, inyo nyaka jogo mano yere mutiri assembly. Sano, dongruok madhi nyime onge, thiro dongruok. Omiyo, ayye gi owadwa ni. Ka ber, to Meru County Governor, I mean County Government, teor dala, mondo jichak manyien. Afadhali gikwan kata higini areyo, ginus, dan lalo te. Nikech kakwa nene, lwenye ne, oken lwenye marumo. Yujiko kwa Kawira Mwangaza wacho, ni nga magoe, enja lupne.
Gisenator.
Gisenator. Nyiso ni kaembo riembe, todhi chako timo, the same. Mwadhi dala. Omiyo diketo japiny mondo jobedi yudo matunda mar devolution e kamarach kabisa. Omiyo jo court kama wach nitie sani ka ber to winjo be mamano odhi mbele gi tich.
Erokamano ahinya. Wach mari mogik watieko twak okinyi makawno. Koro waselore ka mano wote mari mogik kata wach mari mogik watieko ang'akaw waduto kata walore.
Ne oganda jo Kenya, welem ni Raila Amolo Odinga. Nyasaye mamiyo ji loch omiye loch e dwarone mar kom Afrika mangima. Nyasaye mamiyo ji rieko mar telo omina William Ruto bende teko mar telo ne Kenya katin to higni apar. An Nyasaye mamiyo ji teko, bende omina vijende teko, mendo med sundo jodongo mondo odhi e dala giwenwa thuolo.
Erokamano Swale Mohamed, jasiasa kombiro kodo kinyuma kawuono. Kevin Osido, wach mare mogik.
Anadwa kwayo jo Kenya ni mondo wang'iuru ni to seche ma wantiere gi, wang'i ni budget process pod dhi mbele, kendo wantiere gi miluongo ni annual development planning gi kaka gino projects mokete EDP bende tudore gi weche mag budget. Omiyo koluongwa e bura, kuonde mora mora ma wantiere, public participation, wawuoguru, wachopuru kacha, waketuru mondo duondwa, mondo winji, wadhiuru mbele giketo sirikal tesre. Wang'i ni weche mang'eny timore national government kae, to bende wang'iye ni toe sirikachwa mag kor gwenge, ere kaka wabende watudre kod gimondo waket gitesre.
Ero kwa manaya Kevin Osido, jalo nye weche mag telon kod ukinyi makawono, kumchope studio. CPA George
Machin. Yeah, bende wago mana nyasaye ero kamano, kendo walemo ne Jacob Raila Amolo Odinga kuom gima nyasaye okete chuny President Ruto gi sirikal masani mondo support angene Jacob bro konyo Afrika. Akwayo jowa ma odong ni wawe Jacob omany Ethiopia, omany tich modhi dwaro Ethiopia, kik waluoro ni wasiko waywaka ywaka ni Kenya dipodhi. Wan bende mondo wa step forward mondo koro gik manja notimo ne Kenya ng'at achiel kende otimo Kenya tetan bede wiye. Wa bende wabed kanyo wadhi. So jotelo wa masani be mondo sudie mbele kaka Jacob sudo mondo jomanyien matindo kaka Swale giri bende mondo dawanjie.
Erokamano ahinya CP George Magomba. Kevin Osido kachiel kod Swale Mohamed. Mane makelo gigo nyakora mwenge juang. Penjo moro no penjo karkagi Edgar Gerald locho ni kawuk Migori County kendo. Kendo wawinjo yo makare. Penjo na ni skunde bende dhi yaw koso oyo.